asking with a JS1, JS2, JS3, Igugude, Gugude, Bialu, SS1, Mahi Wale, Pisan, Napiarima, Ibialuzia, SS3, Mahi Wale, Papa, Kana Paramashida, Ahekuka, Opano, Piama, Karitana, Chai.
Onye ego aya uno nyesi dapa ego isoti juga u. Onye ego aya uno nyesi dapa ego isoti juga u kamada. Onye ego
idada
uno nyesi aya uno nyesi dapa ego isoti juga u.
Onye ego da.
Onye beko aya wempa
gaba
eko o si arire ku lagile ku nso
onye beko aya
oya
gaba
ile kenye me koru lamda chai onye nu se gidreba onye apara ya onye apara ya nne wori nso ta gboya sa close bet ya ho owo nene owo nene ei yawo onye nwe ego enwe ma nkwu okwu yo nna yo uyo papa ndị na dochara nwe ego aka isi chai my brother arama ona uge meruwa kwato ma juo gị ịgbaga kwa mbọ ori ụzọ ihe atọ ga-agbaga hụ mbọ ịgbaga kokoma ọwụ ịgbaga panya eleke ịgbaga agbaga biko tasi aka jaje japa ọnụ mmanụ mmanụ because he was it on the loop. Our poverty apa alagiri ayat. But he balema. Poverty a chora we ya. Ba plenu sam agaka.
Onye bego aya uno nye se. Onye bego aya uno nye baraba. Kaba ego ndem manakbare mage. Onye bego ya ba anu ni mobodo. Onye beko yodo obode deleji mwetumaya omaya dokarobe etumaya sa 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 ehone shishi onye beko ayawo pa nonye baraba gaba ego o maka pare mago gaba ego insulti bolago
onye beko
ida
nwaanyị kwụọla gị ụgwọ ụyọ ya esiela gị ri ya kwụọla ụmụaka ụgwọ skuul mara sa na akpọ gị akpọ ị na-agwa onye inye aka nwaanyị gaba ha ego in the family agị ga-asa ụmụaka ahụ kpọta nwe skuul chie nwe otula ma nwa onye ọsị ihe niile wụ isi gị bikos of you don't have money ịwụrụ nwoke nọrọ n'ọfiisi gị na-arụ ọrụ nwaanyị eteke responsibility ya as a woman. Ewuru nwoke ngo wole no stand up and say no to your defeat. Rusi mori ke poverty ba lift and she. Denwe ke ba she de ke me. Zinum sega. Zim granots. Atra mi ri ndomi. Chai. And what eri ihe okunu ya nu. Nwoke eri ihe okunu ya nu. Ya u poverty eji hego. Poverty ego na nge. Poverty woo. Chineke gbuola gị mụwa mụwa saa gị naa Jizọs emem 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 Chineke pụrụ emem bịa mụ ololo onye ego ya ba anụ na chọọchị hụnna edomaghị nwoche eme ya ede hụnna ejena chairmane aya odokaro me abiaro nu wanine onye diego aya onye karaka gaba ego
eri ibego
onya ba ego odu ari be yo waye chineke biko je pala boke Police and Abba, Damia, who is that? Company, she no say a biaga biaga, Biaru, I went try out now. Thank God, they were in a motte and pack a shoes off. Topic again, you know. Oh, gosh, oh, sir. Oh, is that you? Oh, sorry, sir. Sir, what can we do? Sorry, sir, sorry, sir. Thank God, that you must say, ha, is my state. Yes, yes, sir. Your state is doing well. The police in Bagambe will be suhayasun. Onye bego ya tami uwo obodo. Enwe ma accusation. No more slapping on our ego. Money is talking. Who is that? Arrest him. Who is this? Arrest him. That is power of money. Onye ba mambo, onye ba mambo. Iba ego ke mwenku oku. Big man talk to big man. Poor man talk to poor man.
Onye bego.